Ramahabi.
Kalwa Mr. Speaker. My one glasski supile kwa appreciate. Tedi mulemo kahadi tama ngateng. Mr. Speaker, janon ke nekeme hago kahadi tama nta hatsela Botswana le tshwentse gore di rekwe ka teng. Re tota tsholohelo ya rona Mr. Speaker. Ke gone gore Mr. Chairman sorry ke gone gore tota a Botswana e re ha re negotiate re leke batho betso ka gare ka lekang ka teng gore nya a Botswana ba nne le sabe se se botokanyana seo se botlhokogela thata bagetsho mo dipuisanyong dingwe le dingwe mo go buisanyong se gongwe le gongwe batho ba taka sengwenyane sa gore nyana re eletsa gore go ka nna jaana mme go na le sengwe gape se ke batlang go gakolola ka sone Mr. Speaker, Mr. Chairman. Ke kganye Batswana ba llang ka yone le ba itsanape bangwe ba llang ka yone gore sephiri se se ntsi-ntsi mo kontrakeng ya Botswana le DBS o ka re di kgona gore ko pheletsong di ngoke dilo tse go teng ke bo corruption bangwe ba itsanape ba supa gore mme ebile go bothale gore batho ba ba tshwanang ba bo auditor general ba kgone gore le ga kompone e o kare e ikemetse e le nosi le one oditiwe ge be go supagale gore nyame e tsamaisa dilo sentle le ditaemane tsa rona di babalesegile Mr. Speaker, Mr. Chairman, re rotloetse Mr. Speaker thata mme Mr. Chairman gongwe ke taboge gape ke tsene mo kganyeng ya gore kana ikile are ga re ntse re le mo parlamenteng e tona araba gore nya ditaemane dingwe di tsa le rala mine di kile tsa tshwara ko Belgium mme go ne go tudia go bangwe go tudia go value bangwe go tenya o kare ga di a tswa ka tsela e leng yone ke re go botlhokwa honorable minister gore dikgang tse dintseng jaana o etontse o update Batswana gore nya di taimane tsele tse neng di tsamaile ka sekepe di buile madi a tsone a tsamaile jaana le jaana mme kganye nngwe e tshwenyang mo kganyeng ya ditaimane Mr. Chairman. Ke kgang ya monopoly e dirwang ke yone kompone e tona e re dirisanya le yone re re kgang yone Mr. Minister ke nngwe ya dikgang tse e leng gore kana di go itsa gore ga o tshwanetse gore o negotiate o tseneletse ko pele o bo wa ematho gore kana batho ba ke bone ba ba epang ba ba rekang ba ba processang ba ba 'irang dio tsotlhe yaanong go raya gore e tla re ga ke re ka re ke a re ko pele be e bankgama ke re a dikgang tse tsotlhetse e re ga re ntse re di tshwere re be re ntse re lebeletse honorable minister mme kganye tona e ke batang gore ke e bue honorable minister ke kganye nngwe ya gore mo morupule tota re thokana le morupule C jaaka go kile ga tee ta nna teng re na le morupule B ka ga motakase wa rona o helang ka teng e ta re kwa pheletsong ga re raya gore tha re ipithe re tshwanelela ga tshele re bapile le lone la South Africa le e leng gore jaanong go mo go tweng ke go kgaola motakase gore o lekane batho ge be go re apere a re a kogeng re dire morupule C le ise le phirimi honorable minister kganye nngwe ya batho ba phalapea ba tshwenyang ke gore ba bue hela ka puo ya Setswana ba re ba gaetsho a go nne le sedi mo phalape let it be the light mo phalape ga ke ke ra epa magala ra ntsha motakase mme be re o bona o hetagela nya kuo wa gaborone kuo wa maung mo motseng wa phalatse gone mo e le gore ga o tshwanetse gore o dirwe o re tha go le go nnyenyane nyana hela thare
thank you mokaolengwe nya o e tshwere sentle Ramogapi ne ke re ke go tatse hela gore ga o bua ka gone gore go bona le lesedi mo phalape o bua sentle ka gore gompieko ga o tsaya the wash plant ya ko morupule e tsaya metsi ko paje mabela a pudi o ithela e le gore ga ba bone le ga e le sepe se se leng teng mme metsi a tsewa ko go bone thank you
ke leboge o itshwere sente mo kao lengwe kgang yone honorable minister e botlhokwa thata gore nya ba getso a re sekang ra tima batho ditswa mmung tse e leng gore ke ditswa mo dikgaolong tsa bone gone mo phalapea re etse go na le kgang ye nngwe gape ya fuel storage ga o ya ko tamasane ka ga raiting go sala go dirwa terata gone go gote go ta dirwa fuel storage terata ebile magodu a tsena dikgomo mo teng go jelwa dikgomo mo teng ke mathata hela ke bua ka terata e le gore tse re bo kitar ke bo 10 years now ke re akwe le re tholosto re ka nte tharate yo gatwe go diregalang ka yone gona le kompone nngwe honorable minister ke re ke hita ka yone ga tshumba energy le yone e sala ka go tnya tshumba energy ke yo e tata e dire mo le tshana go ma shua koloi me kana e bo heletse batho ka ha morago ka gore ne re tata e tsa masimo a bone ke re dio tsa gore dieta dintsi di update ola batswana me Mr Speaker Mr Chairman khanye tone ke batla gore ke hita ka yone ba ge tsuke gore nya di khang tsa ditiro rari busetsang ditiro mo Botswana bring back our jobs hara ke kra khona gore nako le nako Mr Minister ebe le gore di diamonds tsa rona tse di tshwantse gore di dire di watch tse di tshwantse gore di dire di necklace tse di tshwantse gore di dire di ring di bracelets di drill bit di cutting disc di tiro tsa teng di ntsintsi me ebe le gore ra di tsa di tiro tse re di isa kwa America re di isa kwa Japan re di isa kwa kae kwa kae rona batswana ba le gore ke ba bosele be ba e gore be mehela ba wa di ya bosele ba re me kana nna re batla ditiro ga rena ditiro ba phalatse ba topisi ba mogome mogware ba moroma bele be ba mehela ba re me kana re batla ditiro ga gona ditiro kere khanye tona e ele thokothata khanye tsona le ya magala magala ra itse re na di by product tse di ntsi hela thata re ka bere sa eme me ka lokwane e gona go dira lokwane e gona go dira bo khoku bo samente bo kese di die di fly asha me mo gompieno jana e be le gore nya rona re eme hela ga gona se leng gore se ka dingwe khane product e tshwana le letswai re tsa matso ya rona re isa kwa South Africa gothe re isa kwa Zambia re isa kwa kae begetso a re direng ditiro mo le hatsi la rona letswai le kgona gore le dire melemo le kgona gore le dire mo construction le bereka le dire di-tile le dire dibata mo go tleniwang te o tshwanetse gore letswai le belentse le tsengwa le dira di-chemical tse di harologaneng tse di dirang mo bo-water utilities letswai le ntse le go tshwanetse le bele le mo teng mme ra re tona bring back our jobs a ditiro tse di tswe kwa mahatshe-hatsheng di temo lehatsheng la Botswana nako e gorogile e seng jalo batswana ba gore kgwamathe ba re ka nako e ne re le mo palamenteng ga re aka re dira sepe motswana yo ko gro tlak kwa o batla ditiro gongwe le gongwe motswana o batla tiro mme ke ga go ntseng ka teng ga gona gope ga e leng gore tota batswana ba tla ipona ba bereka teng re a itse gore bagetso nna ga nka nna tautuna ha tonki ka tswa dinaka hela ka nna tautuna ke a go raya minister mongwe le mongwe ke re minister wena dira ditiro di le 100,000 wena dira ditiro di le 100,000 ka tsone di by product tsone ba tsone botho ba tee ba bereka jaanong mo e leng gore re ta nna hela re aba ditiro bagetso go ma go a siame ke a leboga Mr Speaker.